abyo bakingiye president adaye nato batari bakoze kugira bamukingire bati bamushikana mu ikambi yari ijejwe kumukingira muri Kamuha ariko rero uwararongoye ikambi Colonel Zainibizi nato yaragishoboye kuko abari bateguye ubwicanyi bari benshi kandi bari bamaze kuba ibirara nta mategeko yaragishobora gutanga ku buryo baciye batwara umukuru w'igihugu iyo bashaka aho naho ni muri Batayopara naho nyene babigize bahawe amategeko reka twumvirize Colonel Zainibizi
atarashika muri Kamuha cyari gushoboka iyo ndabimenya kumwo orienta kumubwira yuko yoja handi muga amaze kuhashika ho ntibyashoboka kuko ayo ma brand yaravuye kuri pare yamye arasa kuri pare yose yarakikuje Kamuha iyo yiwe yarimwe imwe naco yari ivuze ku makano y'andi ma brand pinje rero mu ikambi aho niho rero uburyo bwo kumukingira n'ukuri butari buhetse aho rero narabona yuko cyo rapport de force yamaze kuba renversé kuri mite bakomeye aho byari bigoye ndaye mu nyuma baransabye jewe ku nguvu yuko ndamwugurura blend nje nayo guruye ndayuguru arava muri blend ari kumwe n'umugore n'abana abasoda bara nyo bridge tige mwugururire ni wewe yemerera kandi ibyo naramwugururiye yaranyumereye hanyuma arugurura ndavuza kuvereka ya blende arava muri blende arahagara hejuru yayo abo basirikare buno washaka bari bameze nk'abatekereje yarabasabye ko bamwumviriza bakeyi baravuga amajambo mabi batukana n'abandi barumviriza amara babwira ati ndabasabye ntimukore amaraso ku neza imiryango yanyu aho rero niho baca basara bose baramukorora kuri iyo blende arava kuri iyo blende aramuriza mu jeep yari hari jeep yaje ngaho ntamenye n'uko bwene yashitse ubona hari buno hari desordre niya cane.